gone.
So shifuthini lo sesibona ishusha zingathi bavamise ukuthi ngolimi lesilungu it is a hack inyanga isithenjwa futhi nethenjwa kakhulu lena ngeze eMafrika engashaya icelelo ngomana ku Dr. Khehlelezi isho nokusho ukuthi izinto sezoba zimbulene ngeze eMafrika zinengedumba esazophuma even aqo phembile veza ukuthi lento esayibona abantu bedaba basazotapa kodwa yona lonto ayiqhuquzele kodwa anyway izokwenzeka yabe siphethe lapha ngokuthinta udaba lwe MK asingandakho kukhuluma ngamagama sentithile ama video masenga sitshela pa comment section ukuthi ufila kanjani na kabezwisisa lento isho nyanga futhi ihambiselana nayo na
2024 it is not a good year. I see people dying. Ngibona abantu beshona. Oku abnormal. Yes, abantu they die, but this year I see a lot of strikes. Bona abantu bayitoyitoya. And again, ngiyasho. Lokho kwenzeka le kuzokwenzeka futhi. Oko kutapa. Bazotapa abantu. Wait and see. Ngiyanitshela lokho angijiki lokho ngiyakusho abantu bazozitapa because they've got frustration kakhulu and what is frustrating them ukuthi izwe liyaphela manje liphela nje abantu bayakhohliswa bekhohliswa ngento ka one day bafika abantu babizele egroundini banika ukudla banika utshwala banika imali o 200 rand bajabule for namhlanje kusasa bajabulile futhi phambi kwakusasa abantu ingqondo iqala ibuye
sekuphelile
there is no electricity there is no water there is no one who can live without water ungakwenza konke umhlukumeza umuntu kodwa uma umncisha amanzi nokudla loyo muntu uyamfrustrate but the government must avoid all that because akukho mnandi ukuthi abantu even ibatapa nabo abantu base South Africa they mustn't do that akufanele bayenze lento kuyo yonke frustration yenu bantu base South Africa nize ningayenzi lento enze kaqala kugijinywa kuyongena ezitolo kutapha kwenzwe ini no because nizotapa one kusasa nanamhlanje in after that sizothenga apho kudla ene ngiyasho sibindi yabulala sibindi yaphilisa let's not go about positions ku MK let's do it for the sake of ukuthi nanoma kuthiwa iMK injani noma ngathiwa iMK injani ihlangene nobani ubani urong omumbi thani anginandaba as long ivoti lami ngingalisanga kwiNC ngilisa kwiMK because iMK iqembelisha elibuyayo elibuya nomunye umuntu kodwa angifuna ukuthatha iqiqe ivoti lami ngilise kwiIFP angilisi kwiFF angilisi kwiDA because nabo bahlulekile ake nginike ichance laba baqalayo and there is only one guy uJacob Zuma who is trying by all means to open up amehlo eni nengqondo ukuze nibone ukuthi kahle kahle nenziwe izilima abantu abadlayo badla bodwa bancane abantu abadlayo it's only abantu maybe about 100 top leaders there nabanye ke bese beba namaforce wabo ababanika ibusiness and you guys you are keeping quiet kanti kuze nibe nyusele ivoti lakho elidingekayo there is one guy obuyayo othi mina I've got experience mina I was once there ngiyayazi into eqhubeka lapha na phezulu bantu musani ukuvuma yonke lento eyenzakala niya sabotage